turn my back on all the things that gave me trouble. Thought that maybe you'd leave too. I placed myself in a self-reflecting bubble to start living the way I wanted to. And when I told you that I loved you, well, I wasn't being true. And now I start to notice what I am without you.
Da 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 da